di ngwana o itshatsa ka yone avocado motlho mongwe bone kgaza ga o e bea yona chukamba mo ditlhong le ga ke sa bue sentle o ntlhalosetse ka bone kwa Gauteng ba go itse ka ntombizotwa tlapila ka la banana rona setswana re se rrabasa le sone mesotho o tla intshwarela ka bone re bua tsone.